Africa, to Africa, maiwa tu mbuya tusu. Dati lelo ndiku kumbutse chomwe hiwe unali. Dichimene ulilelo sindi kutaku kumveta. Africa wa tu Africa. Africa wa tu Africa. Mai wa tu mbuya tusu. Dati lelo ndiku kumbutse chomwe hiwe unali. Dichimene ulilelo sindi kutaku kumveta. Africa wa tu Africa. Chikalidwe chamakolo koma chiambile chankondo muno zosiana siana siulinso chimoti moti watengela makalidwe onyansa achilendo achizungu onongeka Africa wa tu Africa. Zeka wachikalidwe chamakolo koma chiambile chankondo muno zosiana siana siulinso chimoti moti watengela makalidwe onyansa achilendo achizungu onongeka Africa to Africa. Sianita filika mwini ndi mulendo kulitisunge bembili ya bwino ya chikalidwe chachi Africa Africa wa tu Africa tatie niti sata hile tu chikalidwe chamakolo Kutitita kusianita Filika mwini ndi mulendo Kutitisunge bembili ya bwino Ya chikalidwe chachi Africa Africa wa tu Africa.